athi lapho seliyoshona ila wahlangana nesikhofa uma esicela izingane kwakhe saphaphatha amaphiko aso sithukuthele isikhofa ungubani wena uzongivusa ngesikhathi sami sokulala anginazo izingane kwakhe hamba uye le kukhosi nguye uvukile emini ubuze yena wahamba owesifazane phela uya emfuleni uthugela lapho khona kuzingela ukhozi kwathi elubona ukhozi wamemeza igama lakhe kakhulu olukhulu ukhozi lwamemezela kuye futhi go 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 ingani ingani ungiphazamisa ngesikhathi sami sokuzingela wena ohloniphekile khozi kwasho owesifazane ngihamba ngifuna izingane kwani uyazi ukuthi ngingazitholaphi
yebo
kwasho ukhozi ngiyazi ngubani ongakunqeda hamba uye le lapho khona amatshe ahlangana nomfula ume nje umemezele ufudu uzabona